o ikemišetse go dumela ditatofatso ka moka kgatlhano le ena.
Those are good news.
Nka bona go tshwaetsa. Maybe we can spend time together, mme le nna.
You know, lately ntse ke nagana ka soka.
Soka?
Yeah, like, not really sharp. Like, we were really good.
House of Zwide. Tonight at 7 on E!